mugabo umwe yitwa Sauli niko ijambo ry'Imana rivuga umusi umwe yafashe ingingo mbi yo guhiga ubwoko bw'Imana umusi umwe yafashe urugendo afise imihigo myinshi agira cheke idamasiko umuco w'Imana uramubikira umusi umwe yafashe urugendo afise imihigo myinshi agira cheke idamasiko umuco w'Imana uramubikira yemwe Abo bantu yahiga bari Damasiko Ariko kandi bari bakingiwe Abo bantu yahiga bari Damasiko yeah. Ariko kandi bari bakingiwe Nuhoraho Natwa bamenye Imana Niko Satana duhiga Ariko kuko dukingiwe Imana y'ubushobozi Natwa bamenye Imana Satana duhiga ariko kuko dukingiwe n'Imana y'ubushoboti ikiraba imigambi y'umasi ikayifatira mu nzira yemwe yemwe cyonda kingiwe ahora kingiwe dura kingiwe
ahoraho naho Satana tumanya ariko nitugira ubwoba isuma matumanirira dura kingiwe
Daniyeli niko ijambo ry'Imana rivuga yakunda gusenga Imana cyane abandi nabo bibaterishanye umusi umwe hafashwe ingingo yuko umuta mugobo w'intambwe ariko no mugobo w'intambwe Imana yacu yaramukingiye umusi umwe hafashwe ingingo yuko umuta mugobo w'intambwe ariko no mugobo w'intambwe Imana yacu yaramukingiye yemwe yemwe ukatondo umwami aca kuri kwa kobo Daniyeli aracari mutima ategeka ko bamukura mu rugogobo ategeka ko abari bamureze aribo baterekwa mu rugogobo ategeka ko abari bamureze aribo baterekwa mu rugogobo kwinangwe wewe abasibawe niba kwimbira icyobo wibuke yuko ukingiwe n'Imana y'ubushoboti na wewe abasibawe niba kwimbira icyobo wibuke yuko ukingiwe n'Imana y'ubushoboti icyo cyobo bakwimbiye ubabo nibo bazokingwamo yemwe kuko jewe ndakingiwe nawe urakingiwe turakingiwe
Satana tubanya ariko nitugira ubwoba isunga matubanirira turakingiwe
abo bahoraho ni mureme
abo bahoraho naho Satana tubanya ariko nitugira ubwoba isunga matubanirira turakingiwe
abo bahoraho
turakingiwe
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 kamere
turakingiwe
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 nayo idukingiye
turakingiwe
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 nayo idukingiye
turakingiwe
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 turakingiwe.